Ukiongana unaweza decide between kuscram na kuscore na
ndani
inanafanya sensors za forensic.
Thank you.